unani handle, umenitoa hangover. Navyo kwa vitendo, unaniwezea. Umeliziba pengo, unanipatia. Penzi lako moto moto, utamukolea. Unanito, unanitosheleza, yani so, unavyo nchombeza. Kiboko, wakubembeleza tari.
For your love.